Usigcini impilo yam.
Uphinde ukhusele umoya wam.
Ukhusele umoya wam.
Oh, mina ngizohamba.
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 Ngizohamba. Ngizohamba. Ngizohamba.